te toto. He lele ana I o tātou tuku. Mai nāhi I nā haku katoa, he whawhai tonu I tēnei. E pēhe a rā. E pēhe a rā, kura te pāta. Nā te mea e nui nā o tātou rōpū. E nui nā rōpū. E pakarā tonu, e te whawhai tonu. E te whakapau wera wera. E te whakapau o rātou nākau mō te hapitake mō tātou tamariki mokapuna. Nā ko tā mai ki tēnei rā e te rōpū anō e rōpū whakahira hira tēne. Nō re kone tātou e me ki e heke mai. Mai rāno te kōrero o tōku tama. I tēnei ata, ki anai, o te iwi, teitei tēnei. But if we can live, get a little bit at a time, by around like 183 years ago to today's day, that mighty nation will fall. The most mightiest nation in the world in that time when our two ancestors were. Now, if we have all these rocks chipping away, then they go kahinga, 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 kahinga kira. Ko tātou ke, ka piki atu ke. So that's our journey to Te Hapu, as I mentioned in my whakamoemiti. Get our wairua back from our. Te whakamana anō, whakahiki anō te wairua. We journeyed there, and we've done that. And here's the proof today that we are still saying our whakamoemiti in our karaki. And we're still trying to chip away at that ama, that mighty ama which is there. The crown of when you tiri. You're not blaming the crown in Ingarangi, you're blaming the ones here. They're not listening to their own leaders. They're not listening to their own people over there in the other side of the world. They're only listening to themselves and making their own laws, their own acts, and whatever they have to throw to us. We're standing tall today and we're going to stand tall. And I want to thank you for being here as our witnesses to this court, magistrate court. This is the highest court in the world. It's not the high court. It's not the district court. Oh, they made it up over here. Talking about the magistrate of Wairano Nakini Memakini Omuri. King Henry of the Age. We know we're not quoting the magistrate. But we can't meet any. But our Potoa will call him the governor. The governor can come to us. And what we hear with the Ana Pepa, just to finish off, is the decoration. A whakamana chia the tribunal, nā pui tūn si te sovereign. Kia mau ngia wera o nā kore. We didn't see it out of sovereignty. Why should we see it? We're here to bring back our sovereignty. If we can do it. With our spiritual teachings and our spiritual journey up the far north up to Te Hapu and Te Rere Wawai o Kapu Wai o Wera Katoa, Kapu. Hoki Wai now we're doing the commercial and the business side. The and work both sides to get the barrels in. Kia tika, kia tono, me te ara. Ko te huri no, huri no tō tātou ko te tēnā tātou. I nā koutou, tēnā noa tō, nā pai whakahare, tēnā koe I no, e here kumi, I pate, I kohoa, I tāna kia koutou. Kia rātou rātou whitirangi te ara, I tēnei hoka tono, I tēnei no. Pai, pai, pai. Huri atu rā, huri rangi, tā koko nā o tō tātou whare, tō tātou marae. I te hāhi huki, I hāhi tātakita. Kei te mi, tēnā koutou, tēnā koutou, tero me tātou kātou.
That's going together today and address both legal issues of how to manage this land in this country.